Niteka n'umunezero nangerevyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye yanina mu makongo ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika barijyanino ku mugabane w'Abanyaburaya ku mugabane w'Aziya abarijyanino ku mugabane w'Abanyafrika muri Kenya, Uganda, Zambia, Africa DCD abaringaha mu bihugu vy'ibibanye mu buseruko muri Tanzania mu buraruko mu Rwanda mu burengero muri Congo. Mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi intara amakomini mitumba ubucimbira imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese mwese ndabahaye kaze fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone hama ama urajangaha iburyo urafyonda no kwakano kameze nk'agakengere amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikiraho uzoba uherereye hose ku isi. Amakuru ariko aravugwa mu mutekano reka tuyatangurire muri ico gisata aho umutama honorable agatorwa sa umutekano wiwe urageramiwe mu gatondo ko kuri uyu wa mbere iwe muhira hazindukiye abasoda n'abapolisi baba 22 abo basirikari bari muri convoy yaciye ija ikusaka kwa agatorwa sa mbo naho bamusanze iwe baramuhagarika agatorwa sa mu kumuhagarika baciye bamubaza ibibazo vyinshi cane baca banaja iwe muhira mu rugo ngo bagira ivyo barabayo. Uko gusakwa kwa agatorwa sa kwavugishije benshi cyane mu banyapolitike cyane cyane abatavuga kumwe n'ubutegetsi. Agatoni rwasa we nk'uko bisanzwe ari mu gacereri atakintu na kimwe ariko aripfuza gushikiriza inyuma y'ivyo vyaciye bimushikira agatorwa sa muri ino minsi abo bose bariko baramugenda ko bashaka ku umuhohotera no kumuhungabanya kugira ngo atazokwitoza nabo barungikwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD biravugwa ko rero mu bushikiranganje bw'umutekano iterambere rusangi n'intwaro yo hagati mu gihugu burongowe na Maritino n'interetse bukavugirwa na Petero nkurikiye aribo boba barungitse ako kagwi k'abapolisi n'abasoda bari bavanze n'abo mwiperereza baba ikipe y'abantu 20 yose niyo yazindukiye ku murugo rw'umu honorable Agatoni Rwasa atusanzwe atwara umugambwe SNL ariko bikaba baraciye biciye muri ubwo bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano baraciye basambura uyu mugambwe CNL babicishije mu munyankamugayo baciye bagumura bazihendesha kuziha amafaranga no kuzemerera ibibanza bikomakomeye cane baca basambura ubafasha gusambura uyu mugambwe wa CNL warusanzwe uramutswa Agatoni Rwasa. Agatorwa sa ngo biraboneka ko ubuzima bwiwe burabangamiwe cyane nabo n'abanyapolitike cyane cyane abo mu ntwaro y'igihugu mu ntwaro ya CNDD FDD mu kurungika abo basoda rero ngo hari ivyo bari bariko barasaka iwe muhira bivugwa ko ngo harimo zimwe mu mpapuro za Agatoni Rwasa n'ibitabo ngo vyo bavyatwawe mu vyo bakuye iwe muhira benshi bariko baribaza ico baronderayo ariko ntibakivuze ntibanakimenyesheje agatorwasa. Agatorwa samu kugira ngo adakura abanyagihugu cane umutima cane cane inyangamugayo za CNL ngo arabandanya kunuma no guhora ngo agatorwa kandi yaciye abwira inyangamugayo za CNL ko zitagomba kugira ico bano kwivanga mu biriko biragenda bibandanya kuba ngaha mu gihugu cy'u Burundi na cane cane ko abona ko avuze ngo zimufashe kugwanya abo bo mu ntwaro zo hava zihagurukana umurindi ukomeye cane bakagwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD ariko agatoni rwasa nk'umunyapolitike mwiza areberera igihugu ciwe c'amavukiro ngo nta na rimwe ateze kukigambanira no kugisambura azobandanya akora agira politike mu buryo busanzwe nk'uko yaciye abishikiriza agatorwa sa nk'uko mubizi ava mu ishamba yasiguye ko atazosubira guhunga igihugu cacu c'u Burundi murazi ko agatorwa sa ivyo yagwaniye na CNDD FDD nayo ivuga ko arivyo yagwaniye kwari ukugwanya intwaro mbi intwaro y'agahotoro intwaro zitafata abenegihugu kumwe aho zari ziri mu mwivangura no gushaka kwirukana bamwe mu banyagihugu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi agatoni rwasa rero yarahevye amashure aja mu ishamba aho yari ageze mu mwaka wa gatatu wa kaminuza y'u Burundi aho yiga mu ishami rya psychology ivyo nivyo vyigwa vya agatoni rwasa yasanze yo nabandi nka Evaristo Ndayishimiye yari mu mwaka wa kabiri aho yiga droit muri université y'u Burundi yasanze yo kandi na Niyongabo Prime Niyongabo nawe yari mu mwaka wa mbere muri kaminuza y'u Burundi yasanze yo na nyene Cubahiro uyu ni Colonel Reveriano ndi kuri yo nyene iteka uyu yari mu mwaka wa kabiri yari mu mwaka wa kabiri muri shimi yiga ibyigwa vya shimi muri kaminuza y'u Burundi abandi yaboneka ko yari afise amashure yisumbuye yari umuhisi Petro Nkurunziza aho we yari yararangije ivyigwa vya vya lisanse anigisha muri kaminuza y'u Burundi ariko araheba aromoka baja mu ishamba agatorwa sa rero urumva ko yisumbuye yari yisumbuye mu vyigwa kuri abo bose kuri ubu ngubu bari mu ntwaro y'igihugu agatone rwasa bakaba bariko baramuburagiza bamwima ibibanza bikomeye cyane kandi biboneka ko ari we yokabaye atwara igihugu agatoni rwasa rero nk'umuntu yizwe ivyigwa vya psychology ivyo ni ubumenya muntu mu rurimi rwacu rw'ikirundi psychology ni mu rurimi rwi psychology ni mu rurimi rwi kinyamazuru aho rero ivyo vyigwa nyina ari ivy'ubumenya muntu agatoni rwasa abandanya kugenda araba buri umwe wese akamenya uko amwitwara ko nuko babana nawe agatoni rwasa arazi neza abarundi arazi neza inyankamugayo za CNL ico zishobora gukora avuze ngo mukore canke mumfashe ivyo vyose rero agatorwa saba yavyihojeje nk'umunyapolitike mwiza agaca abiheba kuri ubu ngubu rero abo bariko baramuburagiza bamutera iwe muhira nk'uko vyagenze mu mezi yaheze bamutera mu mugambwe CNL bivuye mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ivyo ngo biraboneka ko ari agasombrotso ari ukumwiyenza ko ari ukugira ngo barabe ukungene agatorwa sa avyifatamwo nagumuka bace baterera muri yompi baje gufunga nk'uko bibandanya kugenda bishikirizwa na bamwe bamwe mu bagenda babitangaza Kuri ubu ibintu birabandanya gukomera cane, babandanya guhita bamuhagarika nkuko barondera guhita bamuhagarika naho batasanze ivyo bamwagirizaga bikekaga ko vyoba biriwe muhira. Akabasaba ko izo mpapuro ziwe zogarukanwa n'ivyo bitabo vyiwe abo bapolisi n'abasirikari bo mwiperereza baciye batwara. Fionda, subscribe ni bukoresha ururimi rw'icongereza canke ni bukoresha ururimi rw'igifaransa. Fionda sabone amura tujyanga iburyo urafionda no kwakano kameze nkagakengere amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira huzoba oherereye hose kwisi mwe mwaje gufionda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cyane muri abo kubahwa nagahwane.